bese ngiqedile bafethu vele eh asifungise madodla isebusuku manje
say let's fix
mina singisamthi basinga kule mini
let's fix it man yes
kusebusuku guys uyaqamba ngathi kuthiwa khona umuntu orekhoda at a was bad gqonqa singisebusuku ngcono emini
tell us about the worst day the worst ish I'm not I'm serious mina vele ngisazisingisa way na sathe mi data zebusuku how what decline eh wasihamba sisi wathi ngifakela umlungu uyazi
kuthi ngifakela umlungu akhule uthathi kanti kugqonqa ngobani eh wena skits avu bible usufuna ukubamba naye ke better kanje
oh my god zipo you got no metric kethela sama tawo
understand
ukuthi
zamuke
uzokuphi nezwe
okay lalela bafo yabo banginomuntu omfunayo Masu yamthatha nyodla isidlo noma ngathi isidlo sasemini isekuseni nasebusuku ikona kupho ungakwenza njengamanje uthi hayi cha lesa ayasizange sise sambe kahle
ngicela ukuphendula umbuzo wakho nge honest bro wami angaze ngamthi umuntu
ngaka
honestly
eh
Ay man fuseki ongiyeke.
Yebo, ukhona noma security la.
Ngido na vele nami.
Facts.
So, kuzobe kwama colleagues ami. Njengoba ngisakhaza.
Oh shit. Oh shit. What flex.
Balthathe bonwa, balthathe.
Yes, yes. So, njengoba ngikade ngisachaza, akuvamile ukuthi khambe kuyondliwa isidlo sangaphandle. Kungazange kube khona ukudleka ngaphakathi. So kumina kuvamise ukuba vice versa. Imina loyo.
Explain further.
Sengisho ukuthi angisiye umuntu oqala ngokuya phandle kuyodliwa imali kungakadliwa umuntu.
Oh.
Yeah, kumele ngikhokhe i-bill sengazi ukuthi kiyajabulisa lapha ngaphakathi hayi ngivele ngikhokhe ibill nje ngisaqakela ngilo mzulu lo othi ayithengise sakini
namandla namandla uyiphinda 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 akudliwa ini
ayithengise sakini okusho ukuthi akwazi ukuthi ngihamba kuyodliwa ngaphandle kungadliwanga ngaphakathi so akanginika isizathu sokuthi ngikwazi ukukhipha into ukuthi kudliwe
Okay, since this kind of ukudlala ngaphakathi, what is your worst sex experience?
Ngangisongoye, University of Zululand edlangezwa. Ngiphethwe izinyo. Kukho namajita bangumsindo kwenye rest kanti aphethe ingane yaphuza. Bese nje ngiyangkhulu kulala bese ngiyahamba ngiyo vibe nabo, yabo. Bangitshela ukuthi mangishaya isikipu ngisisa ngasezinyweni izinyo lizoba nami ngizokwazi ukulala. Ngakhaya nje lesi-sticks akhona. Ngawuzi umehluko omncane yabo. Kwaqala kwaxoxeka. Ngavele ngawelwa ingane engayiboni kahle.
So isitivu lezo washaya so lesalungisa la ukuze kuzokwazi.
Hayi bana lathi kuba nami ngeke ngiqamba manga lathi nje ungazwile kakhulu.
Uyagula le Facebook.
Zamana ngikho happy ngawe yeso.
Qhubeka.
Show boy.
So Mangifika lapha nenishaye Steve sakhona kunomsebenzi esiwenzayo yabo ngala ezinyeni ngathi ngathi lifuna ukuthula bese ngiyaqala namaye ngiyaxoxe ukuthi vele abantu abakhona bayangirecognize because ngumuntu onokushaya ama shows yabo frequently within the campus bese wakhona ngazi ukuthi
free mode free what
within the campus
frequency
ngithe frequently within the campus
campus
yes
I campus ngoba ngifunde efingqondo Kota kancane kancane ngokuyimithela nokuzamana.
Wawuyinini la?
Eh ngifunde efinqa ingqondo noma ngesikhathi se Wesley.
Ngesikhathi se frequently kwakuyini?
That was 2015 to 2018. Ngimdala zamani.
Ah,
ungadidisele ngizimbaka.
Ngiyakujabuliza nathi umdala.
Dalujabuliza.
Akusho. Mina ngiyakujabuliza because mina ngingane endala yabo leyo nto. Yes.
Yeah.
Ingane endala.
Frequently endala bancane. Frequently you're doing shows and
yeah, so abantu engafikela kubona abanye babu bayang recognize ukuthi I know this is the guy lo kanje 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 yabo lona. And then
this is the veteran.
Okay.
I got it now. Sorry.
I know.
Your body. Sorry. Qhubeka mfethu.
Kweza man. Bengadlali manje ngifunde iphindwe ingqondo yazo. Lesi sifundise nginathu nami ngizitholile ngazi ukuthi stock fela besenza umhuliswano nala besihlala ngapha.
Bekhlukanisa.
Yes, so angisitholanga so
guy. Skits was a
ngiyabona.
Yeah.
Yeah. So bese of God ayangwela yabona.
Sorry, I'm shy nje.
Sorry, bro. Aw
kahle na. Hayi manje ngibona la. Thank you. Sithu ngizandla sakho bani. Hayi ngibona ama eyes. Ha ha ha. Hayibo. Hayibo.
Ima Skits.
Ngoba mayisgora
manje mawukhala kanje shuthi akade sephi intombi yakhe lo
yeah sorry boy ha 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 yes sis like iceberg
sorry
weza man
yengwazi
ukuhamba uke waba umdlali wempama yini izandla iqinisa yini
qhubeka to spend day one try
angiboni nanokuthi uyayithepha ingane ngalezandla.
Qhubeka njalo.
Uyayenza into ekuthi ukuspank ngalezi. No, uphansa ingane ezimbali ihamba iyowela entuzuma.
Salimaka kanje. Qhubeka, musu stresses, ya.
Yeah, so baqhubeke kabo. Kube khona ingane engiwelayo ukuthi vele ngiphume endlini yami like mhlambe 3 doors away from la bekhona. Kwawina kwami ngahamba ngayoshaya. Eh lo dodo engimshayayo naye ungenzela into engingayiqondi yabo. Yeah, so hey la experience mina ngekho mnani because mina owayembamba mbhekisele mina ombamba like hey ngekho lento othi siyasebenzisana isathi i-right kakhulu makubanje 20. Ayolo so bangaba ngisele kanti kaluthi yekwa ngase ngithi manje ngiyamnamkelisa ngimvula inyawo ke manje ngiyamphendula ke futhi manje kwakuse kukubi kwakukubi zamani yes was the more wezenzem
yeah uphendula
we mazondo. So nje yeah like ngijwayele ukubambisana so la experience ayengekho right kanti nayo ngathi ayisebenze kakhulu yeah ngathi umuntu wayebidlapa kakhulu ngento yakhe
sizizwe so nganyo
uza manje umaskito ushaya utafake yho umaskito ushaya uyayibona impilo ushaya perish yaye kube siperish
engathi usinto angekho esandleni bese try selathini bengekho lutho esandleni zamani
cakade ngiyenge awushaya kanje
ushaya kube yimvuthu ya bese sebenzisa
muzukusaba hey shy boy ya
lalela mina eSouth Africa ngidume ukuthi ngashaya isgora so ngangithathi kancane it's cool when I was so scorer when uma kube kuyigora wena yeah bengizosho ukuthi open my case score
kodwa
ngathi angikho ke lapho
buzi yeah kanti sengibuza wena sorry yeah
yabona ke lo mjido wakhe angisamthembi ngwa phela ukuphuza ngesixhosa ukuqabula And some Timmy, I'm keeping it.
I'm keeping it.
Sorry, bafo. Ukuthi labantu laba abenza o 108 zoom lens whatsoever bayakweleta because awuyiphethentanga le nto but ngithi ngibheke mangikhuluma nawe
kahleke vele into kahle ukhiphe ama file
oh okay sampilona milione belizongena wabasu Never mind. Ever face ngeke papa sing it right. Zaman sing it right now face.
Uthe never mind. Hay. Singisa eish.
Aw cheese kwavela edu.
Naza. Sisi unjani?
Awuthathe nine nine izo akubonzwe nje njani.
Asiqubile lengane yosalisa yosalisa la yona. Ushushu.
Sasa ngikubona. Ima seglaseki idea ngela isiqobo sika sisi nayo simenze ingane. So angisazi ukukhulunywa nobanga yiphi ngani kanjani
childline kwenzakalani la Okay sizomu njani
Ngiyaphila njani Skits
ngikhona Where's your boyfriend
Anginayo
All right Mzambiya do the things
Oh kubeka sibekela khuluma sisiqhubeka lento athi siyayisho
Bothini ungakhuluma
No, ukhulume kakhulu wayibamba isho lento atuyibamba isho.
Angisho nje ukuthi angifuni boyfriend, angifuni boyfriend.
Oh, bengithi
mhlawumbe.
Oh, vele kuzotholwa yedwa yimini. So angazi masuthi awubafuna abafana bese kanti busu proposelwa bangaki.
No, Mzambiya, that's very childish. Oh, sorry. Oh, touche.
Nishiro nje nathi ngingane. Why manje ngingavumeli ukuthi ngenze ukungane bami? Uma nginenye ingane.
Child labor.
So when I tell you to no matter spend it alone, where were we?
Yes, it's a smoothie. I'm going to get
so busachaza ngaphazamiseka wo busachaza indaba yabafana so bengisalalela cause emva kwalokho ngizokushela ibhadi mhlamba inhlanhla futhi so awuchaze lento kade ichaze and then mina I go straight phakathi ngekushela
bengithi angifuna boyfriend angimfuni like angifuni muntu
okushuthi singasho ukuthi abafowethu ba-ed umuntu orongo usungaphuma sithole lo ufuna i-boyfriend.
Yona mesejeyisendalo. No, thing is kumele because mina bengizokhuluma indaba
zamaphuma. Yadlala namehla amahle ukuthi ungaphuma bese ngigathela wa skits. Yes. Serious. Ekhumbula le moto kwakuthwise. Mina ngimdala kunemoto kwakuthwise lesele kudala, ikhumbula.
Yes.
Ama headlights ayo. So uma ngibona wena wena uyilo muntu onamehla amakhulu kodwa ngathi uyibreed ye China mhlawumbe nodadu wabo ka Skits. So amehla akho ayakusinga azuba makhulu.
Yakhula lo mchita Skits.
Yabo.
Skits ngicela nizo Skits please ngicela ningirescue no. Please.
Ukube amehla akho ukuba amehla akho
ayingane
ukuba amehla akho be u brass size ngasho ukuthi awu capsika nje yeah cause u Dino F lapha yaku
bafo bafo bafo
sure
uka u yabona usukhulume exe my lady what's your brass size
C
Yebo.
No, wait guys. Ngiyancela angifuni boy like angimfuni lo mphela ngicela ningisisele niyena please maybe ningangithulela umunye umuntu. Ngiyacela.
Ngokugqoka nje igown nenhliziyo ezimbalo. Usuyibona usiyi expect ke manje abafana nokuthanda. Ngale zinhliziyo nje la ko 13 ezikule gown usuyibona nje othandweni usukhali.
I'm defeated. Bye bye guys. Bye.
No,
but I can't like come on. No, Skits zamani.
Skits mina ngicelile ukuphuma nangifakela usisi wenza nenhliziyo. Inhliziyo zakhe zangasebenza. Uma lo muntu indlela lo muntu angena enhliziyo inhliziyo usizo uyayigqoka.
Odingisiza please cela
indisi. Bayivula zonke inhliziyo zakhe.
No.
Bayivula zonke inhliziyo zakhe.
No, mamelani guys, mina was here for a conversation yama body count and all that stuff. I was not here for this. Ngizani kipeni.
Ah.
Okay. Ngicela ukuphuma khona azongena kule body count abafuna ukungena kuyona. But ne show body count yakhe ingaphezulu kwa 100 because inhliziyo yayo senayo ingakho usuyiqhoka kwi gown. Eh ngizokuphuma.
Ay ay ay. Sisi, the content.
Awuthi ngikwenza usathana. Hayi uma yishilo ngishilo. Jam before we keep it like this. Uzanini
ukho? Ah besikhuluma indaba yokuza towards the end of this month.
Sisho sisi.
Oh uthi uyena ubraka skit ngwana kusesa khuluma ngo bra.
Yeah.
awena umhloniphanga ke lo sisi lo
bra sikapa
sengikuthi sisi sisebenza ngo bra wakho
ngoba ngile gold
so at the end of this month
all right jam let's work can't wait for you to get to 100,000 subscribers let's rock
ngiyabonga kakhulu mngani wami kuzoba njalo sisi lezi zinhliziyo ezimbalwa ngicela unginyakwe la ku-DM yini manje ngiyayicelela inhliziyo la sisi unazo yiningi nanomona manje ezimbabi inhliziyo siswa kwi-DM noma bezela ngasemqaleni ya bezela ngasemqaleni le ngasenhliziyweni uyigcine ngoba yikho vele ungaphathi ukuzongishinda
yazi
andibe nikhuluma lapho abantu abadala basakhuluma awukudonaya right out trip
noma sisenze njani sidlale istokfela sentshizini this month unginike noma ezu-10 lapho yabo mina the following month ngizobona ukuthi ngithola aphezinye ngikunike ezu-20 yabo khona lento yokuba nenkinga nabafana izwa ngokuphela ngoba usuzobusune inhliziyo eziningi yabo sekungesi inkinga ukudedela inhliziyo because ngiyacathi njengamanje uyibambile inhliziyo
Okay.
Ah, okay. Where's my why we need Kumo Zaku? Ungazu to te, Gazu te.
I'm so close, right? Ah, blind.